Yeah. Yeah. Wajibu leo rumani jema leo na rauni wari libebea leo na rajaili wari liwa wari pazara rejaidwa wakadisi waivibu wa umiwa. Nazurem Duranto. Vamos, yo regazamos, de carti para carne o mao a salir. Yeah. Yeah, I'll see you back. I'll see you back. Yosiliani. ترجمة Bye.